sinji kujera sun fito sun cashe rawa in yi ashara warawa sun kuma yin rawa nayi a game na kalli sabon takun kawa kar ku tsagaita ban ce ku tsaya ba mata ai wannan kidan da yan matan nan take kure ya mai